E rima tekau mā whitu tau te pakeke o tetahi tangata, kei roto I te hohipera e takoto taumaha ana I tenei wā. Whai muri iho I te patunga oona I te ata inanahi I te rohe o Otara. Kei te hiahia ngā pririhiamna ki te korero ki te tangata nei, arākia Patrick Young e whā tekau mā rua tau te pakeke.
He's known to police and he's related to the victims in this matter through marriage.
Kei te hohipera hoki tetahi wahine e rima tekau mā whitu tau te pakeke, nā tēnei hau kerekeretanga. Hei tā ngā pririhiamna ko Patrick Young te tangata I kitea e ētahi, e wehe atu ana I te wāhi I patua ai te tokorua nei.